Nchuti nangu ya kuzi wakubini la gitega, rekatuwa emiri wachange mgaramute, biva nyenao muherere ye, tuwa hikaze, makuro kuno mose mushikirizu wa nuru wakubini la gitega. Mugambi wo kugwanya inzara mu benegihugu komine Mutaho ihimiriza abenegihugu kurima muri kino gihe cici hose bishoboka ko bavomera ni muri yo ntumbero mu standira ya komine Mutaho ni hori imbere Melkiyad ariko mwe nafundi bindimo hamwe n'abenegihugu wo ku mutumba Nyangungu bariko bategura umugende w'amazi ucikana ikilometero ugiye gufasha mu kuvomera imirima yegereye ku mucamo hari amazi yahora yisesa ariko ubu agiye gufasha mu kuvomera imirima ingana amahegitara Mustaneri akaba avuga ko komine izoshigikira abo bene gihugu mu kubarosa imbutiro banoye y'ubushaza izotegwa aho hantu ku mucamo hama bejeje basubize komine imbuto bahawe
abene gihugu bafise indimiro muri kino gice uyu mugende uri kuracamwo aho twagiye tuyacisha twifuza yuko muri rinoci baharima bavomera ndetse twana babwiye n'igitegwa bazohatera kubera ko muri kino gihe twifuza ko abenegihugu bose bava mu bukene bakaronka ibyo bafungura bakaronka n'amafaranga dushaka ko hano hantu aya mazi bazoyakoresha mu kuvomera igitegwa cy'ubushaza twifuza rero yuko bamaze kuhateragira ubushaza hanyuma bakabukurayo bazoca bateragiraho rero ibigori kugira ngo navyo bazoca bavomera bizoye bya bigori byera hakirikare cyane gucyo bizotume mu kwitegurira impeshi naho bitabagora rero aya mazi turafise icizere kinini ya cyane ko azogire icamariye abene gihugu bo ngaha hantu kuko hari ihegitari zirenga zine bazorima kuri no mutumba nyene wa Nyangungu aha rero twifuza ko batangura kurima ubuvuba ndetse n'amanama yarakoranye no ku mutumba turagirisha amanama duhimiriza abene gihugu bari muri imicungararo yuko bo kwitegura bakarima ubunyene muri irici hanyuma bace bateragira izo mbuto z'ubushaza hariho bamwe batubwiye yuko bishobora kubagora ntibaronke imbuto natwe twaciye tubemera yuko tugiye kuraba muri bwa buryo komine yo bifise tuzopfume tuba turabagurana mu kubagopeshereza imbuto canke tubagurire hanyuma bazadusubize izo mbuto zeze nibamara kweza bazoca badusubiza imbuto tuzoba twabahaye ntitwifuza ko bazoduha inyungu ariko dushaka yuko ubwa mbere bwobwo babanza kubona yuko igikorwa ari cyagwabo tubatera intege hanyuma nitwamara rero kubatera iyo ntege izo ntege bakabona intambu kubageze ko gucyo nabo bizobafasha ko bitunganiriza ibyiwabo batarinze kurondera ubafata mu mugongo tuzokwama turi kumwe kugira ngo tubandanye kuguma tubaherekeza muri izo bikogwa bashobore gushika aho bonyene bavuga bati turabonye ko komine yadushikanye kure cyane mu bijyanye n'iterambere ry'ubu burimye aha muri kano karere Kanyangungu.
Murikiye Ezekiel umwe mu barimye barimira kuri uwo mucamo avuga ko bakirana ugweze cyiciyumviro cy'amutandira ku mine Mutaho.
Iki cyiciyumviro tucakira neza kuko imbere yuko yamazi yegerana turazi yuko mu standera ari wagize inguvu ari waje kurabira isoko abene gihugu nabo bakurikiza aho beretsa zoca. Ntwaro niyo yagize inguvu bwa mbere na mbere mukuru ari kabene gihugu mu guca umugende n'umugazo wahaye amazi azoca kandi abene gihugu baratanguye kuvyumva yuko ubunyina amazi yote yoshikari ya mwabonye indimiro yuko boca batangura kurima hanyuma bagatera ubunyene muci bakaza baravomeza ya amazi kugira ntabafe ko kubusa komine yamaze kwemera nk'imetero 10 zo kuzitira guhera hanya amazi asanzara afata umurongo ataliwo kugira yose azo yegeranire hamwe agende hamwe aronye inguvu kugira ashobore gushikari ahantu hari indimiro tweze dukoranya nibaze yuko bizoshoboka ubunyene bwavu baje rutangura tweze turi hamwe bije rutangura gukora mwazijya ndimiro bace batabira je duteragira
mustaneri akabasaba bene gihugu bateye imikaratusi aho ku mucamo kugirandura kugira ngo umugambo uzushobore kugenda neza
hajya ahantu rero twifuza ko bajya bene gihugu baho ijya mikaratusi bo yirandura tukabereka akamaro ko guteragira ibindi bitegwa nk'ibinarimpejeje kuvuga by'ubushaza cyangwa ibindi ndetse mwabonye ko hajya hoba nibiraya kugira ngo barime ifungurwa abantu bashobora kufungura muntu mbere kugira ngo inzara tuyisezerere gose burundu bajya rero tuzobabwira duti imikaratusi nimuyirandure ubwa mbere bwobwo inwa amazi aya mazi turiko turajana ashobora kuzokama umwanya n'umwanya bivanye n'ukuri rya mikaratusi ishobora kuyanwa byongeye kandi ntayo hantu hari mikaratusi twoteragira ikindi gitegwa tuzobasaba rero yuko bazopfuma bahatera ibiti bibana n'indimu kugira ngo bashobore kuronka umwimbu ukwiye nibamara kuharima ivyo biterwa twipfuza.
Mustanteri akaba amenyesha ko umwenegihugu wese afise umurima kuri uwo mucamo ategerezwa kuharima uzo kwica amatwi nawe ngo hazohabwa amakoperative aheze aharime ku nyungu y'abenegihugu muri rusangi.